Ngikubingelele ngikwamukele ohlelweni iThe Phumlani Dube Show. Kanti namhlanje isihambeli sethu i-General Manager isikhulu esiphezulu eqenjini lebhola AmaZulu Football Club. Usuthu olumabheshankone inyoka elihlazana umabona bulawe. UTsepiso Mofokeng. Tsepiso, sikubingelele sikwamukele ohlelweni.
Hayi, asibingelele nathi Moyas.
Tsepiso, abantu abaningi bakwaze ngoba usuqhamuka nje vumbu esikhaleni. Tsepiso Mofokeng, General Manager isikhulu esiphezulu kangaka eqenjini elithandwa kangaka uSuthu. Ingabe uma ungasinika isithombe nje sokuthi uTsepiso ubani, awuthathe usibeke nje ukuthi ubani uTsepiso kulabo abangamazi?
Moyazi, ukuthanda ibhola kumina kuswa kuthi kakhulu. Impela nje abantu abaningi abanalo ulwazi ukuthi ngalidlala ibhola namboyazi. Ngalidlala nje kakhulu futhi. Kodwa-ke njengabo bonke abantwana abakhulele emalokishini mboyazi ngayikhathi zethu, wathi umama hhayi mfana hambe esikoleni. Hhayi, kwaphela kanjalo-ke lapho ngagcina ukudlala impela ethimini enkulu eqenjini elinkulu e-university. Ya, kodwa-ke uthando lwami lebhola-ke kusho kona mboyazi ukuthi akuyona into entsha, into endala.
And uzalwele kuphi, ukhulele kuphi, kanganjani lolo hlangothi?
Umbuzo omuhle-ke lo mboyazi, ngoba ngiyakhumbula okhona futhi emhlanganweni nabalandeli boSuthu waseClermont. Beze bethi sebeyajabula-ke manje ngoba babemangele ukuthi ngase kulandwe umsushwane impela uchwabele umSuthu lizophatha uSuthu. Kodwa wathi msecaca ukuthi hayi bo, ngazalela eMlazi. Ngakhulela ka-E. And futhi-ke umama udabuka eXobe eMathente kanokwetsha, mzalo wamamkhizi, intombi yakamkhizi.
Ngoba hayi abantu bayibuza leyo ukuthi umSuthu onjani lo waseThekwini, umSuthu waseMlazi, kuhamba kanjani ubaba owaye umSuthu?
Impela ubaba, yena impela indabuko yakhe yangempela iseLesotho. Ya, yibo nje neyithakazelo zethu ukuphuka, kodwa abanye besibiza ngomwerani.
No, kuhle kakhulu. And then ekukhuleni kwakho ungathi ukhule kanjani, yiziphi izinto osayikhumbula nje ngokukhula kwakho elokishini laseMlazi?
Kuningi kakhulu engingakusho Dube, wabuza impela umbuzo ongithintayo ngoba ngibesengikhumbule nje sikhula sabantu abakhonze, sasihamba ngey'nyawo futhi suka ko-E siye ko-C nako-B sodlala. Ilabe sajoyana khona namadoda nje anjengabo ogeda ozungu. Kwakudala kakhulu lapho sisafunda impela komafumbuka. Kodwa into engiyikhumbulayo, sasithanda ukudlala ibhola, sithanda ukwenza into ezenziwa abafana abancane, kodwa eyi, isikole kwakunje sigxileke kakhulu mbuyazi.
Ngoba bengithi ngizongena kuloko futhi kakhulu ukuthi ngiyabona ukuthi umuhle kakhulu la encwadini. Ngabe yini le oyifundele kanje ukukhanyisela umuntu nje ongazi?
Mbuyazi, ngithinte emanonini kodwa ngokunjalo at the same time wangizwisa ubuhlungu ngoba okwangempela nganginey'fiso zokuba umgcini wamabhuku i-CA. Ngenza impela i-BCom eyayixubile ifunda impela zaka-accounting ney'fundo zo-business science. Nginothanda impela, ngaze ngaseba nempela nama-titles nje unyaka owodwa. Ubhuti uSizwe unxasane uSikhonza beqala ikhampani yakhe accounting firm, ngingasho nje ngingafihli ukuthi ngaba umunye wokuqala abaseba kuyena meqalwa. Nginothando nje olukhulu kakhulu kulo mkhakha we-accounting. Kodwa-ke ngenxa yokukhula nokududana nabangani, ngathi ngizwe ukuthi kunamathuba khona ko-Unilever bafuna abantu bo-marketing. Hhayi, angizange sacabanga kaningi
mbuyazi.
Ngavalelisa kanjalo-ke emkhakheni waka-accounting mbuyazi, ngase ngingena kanjalo-ke i-marketing.
Engathi nala kwezomthetho okhona futhi.
Eyi mbuyazi, ngahlala kakhulu i-marketing ngiyithanda impela, ngiloke ngigcogcoma ngaya kogoli ko-Coca-Cola. Kwaba o-Absa, ngabuyela eThekwini mbuyazi ko-NBS ngaze ngaba nohlelo nje impela a weekly program no sisidudu khoza sikhuluma ngogcina kweemali nedokufela kuthekise kunjalo ngaba onye program uyazi eyangisa eHolland for 3 months ngathi ngithi leyo program uzungu sakhuluma naye wangitshela ukuthi ayi ucala ngokuqala ikampani ibhizinisi ekuthiwa izikho zungu investment ngabe sengiyamtshela ukuthi hayi senginothandwe nami sengikulangazelele ukuthi ngiphume ekuqashweni ngizobamba la kwezamabhizinisi ngajoyina kanjalo-ke izikho uma ngibuya lapho e-Netherlands 2002 ngase ngijoyine ugwabeni
nakho manje sesithola ukumazulu esikhundleni esimqoka ngale ndlela sokuba i-GM i-General Manager. Ungathi ukuthola kunjani ukuba i-GM eklabhini enkulu nakangaka, ekuthandwa kangaka, enomlando onothile ngale ndlela? Phela abantu mhlawumbe bazi AmaZulu iklabhu endala kunawo wonke eNingizimu Afrika, yasungulwa ngonyaka 1932 lapho kakhulunywa ngento nje uMickey Mouse. So ukuthola kunjani ukusebenza
kumaZulu? Yazi, before ngiphendule lo mbuzo, kunombuzo obuzile ngaweqa, kodwa manje sengiyathinteka ngokweqa kwami ukuthi kwezomthetho ngangena kanjani. Mabili amadoda bethu ngabuke ngiyithanda impilo yaphilayo nezinto azenzayo. Uxolani umntakam umfana kamagotsho, indoda yasemzimkhulu nobongazungu, umfabo ka-president. Ngoba amanye amadoda ayekhonzile ukufunda athi menza o-MBL ngawalandela nami ngayenza ngimotivate ayibona phututu ngenza bengitshetshene sebephathi nendawo benza umthetho i-LLB ngathi ayi othi nami-ke ngiyobheka ukuthi kuhamba kanjani lapha. Kodwa-ke enye into eyangiphusha kakhulu mbuyazi ukwenza i-LLB ingoba khona laphana kwistable sakazungu investment kwizikho ngangiphethe enye ikhampani investigator iqhubeka forensic services. Kodwa ngase ngiyabona ukuthi le khampani uma wazi umthetho uyiphatha kalula ngaphandle kokuba ney'nkinga ngoba okuningi kuwumthetho. Impela investigation Dube is really criminal procedure isikhathi esiningi. Ngangena kanjalo-ke kwezomthetho. Kodwa-ke uma ngibona njengoba sengishintshele ebholeni angithatha upresident wathi uyacabanga ukuthi njengomuntu onothando lwebhola nginga-eda iveli ethile ngithole edobuthi umthetho ungisize kakhulu ngoba ebholeni izinto ey'ningi zilele kona umthetho.
Mkanjani nje mhlawumbe usebenza apho umthetho la ebholeni ungalinganisa nje?
Wabuza umbuzo obalulekile-ke lapho mbuyazi ngoba ngiye ngithi mengisho njalo abantu bacabanga ukuthi ayi waqala-ke uMofokeng ucasha ngesithupha. Musayini abadlali mbuyazi kune-love contract phakathi and kune-labour law. Mudila nama-agent abadlali mbuyazi i-love contract ihamba phambili. Mudila nabasebenzi nisebenzisana nabo ama-colleagues wenu nina mbuyazi i-labour law ihamba phambili. Into engayibona noma udala nama-sponsor i-love contract mbuyazi ihamba phambili. So ngathi uma ngibuka ngathi kungisize kakhulu ukuba nolwazi kwezomthetho ngoba usuyazi nje mbuyazi sekwazi umhlaba wonke ukuthi saba ney'nkinga ey'thile khona ebholeni ezinye zazo zikhumbula kahle sodlala omunye umdlalo ezwenithini. Kodwa kwangiphoqa ukuthi ngiyovusela ulwazi lami ukuthi konje ithini i-PSL uma kunje. So ungena impela ugama ngomthetho lapho mbuyazi.
Yinhle le nkulumo ngoba yenza nomuntu obukelayo abone futhi akhanyiseleke ekutheni kwesinye isikhathi kuhle ukwenza into ngothando nangesipiliyoni, kodwa kuyasiza futhi ukuthi ubuye uqinisekise ukuthi uyibhalansise nangencwadi ngoba kwenza izinto zonke zimane zenzeke nje kube lula. Nakhona uma indlela ikhona akuyena wonke umuntu oba nethuba lokuya esikoleni, abantu ababhekene ney'ngqinamba ey'hlukahlukene, asikhulanga ngesikhathi esisodwa, asikhulanga emndenini efanayo, iy'nselela abantu ababhekene nazo ayifani, akuyena wonke umuntu okwazi ukuthi enze okunye nomunye angakwenza. Kodwa kuhle ukuthi sidlule kuyona leyo ngxoxo. Nanokuthi ngiyathemba ukuthi omunye umuntu obukelayo uyathinteka futhi uyakheka. Uma ke usubheka la kumaZulu ekufikeni kwakho kumaZulu nokusebenza kwakho kumaZulu, ungathi mhlawumbe kunjani nje ukuphatha iclub enkulu kangaka?
Ngiyazi kunzima kakhulu. Mina ngiyazi ebholeni. Uma ngikhuluma iqiniso nje elihle, mina ngathi mina ebholeni abantu abasebenza ebholeni ngiyazi bahamba baya egrounding, babuka iteam kwi-training bese kuyodlala ibhola. Ngikhule ngazi lokho. Ngimangela ukuthola ukuthi nawo sengiyabona wayithiwa soccer is a professional sport, football is a professional sport, ngoba ngiyazi kunabantu abase kwi-admin office. Abenza umsebenzi obubaleke ngendlela eyisimanga. Kuno driver ebholeni abadriver iqembu. Kume bengafiyanga impela iqembu ngaba late airport noma lingajini. Then kuno coach, there is a whole technical unit. Eno coach, odokotela, ama analyst, oma physio. Ekufanele ubheke, uqaphe ngohlelo khozi ngoba konke lokho kubheni nawe lama department as a general manager. Kubalekile ukuthi kube ne understanding, kube ne leadership and management strong. Nokuzwana nje kube try and uzame ukuthi wenza sure ukuthi the environment iyasebenza ibambisene. So uma ngifika mina sesiyazonga ukuthi ene u president esifika wabeka ama goals ayinzima kakhulu. Or top 4 target first quartile. Sonke sakhala that president ayine top 6 nje. Wathi useshilo. Wathi umlomo awuphikisi, umlomo athetha manga. Wathi useshilo. Sahlala sibuzana ke impela behind this back engazi yena ukuthi ene uthi alright nje president la ekhanda i team
khona ababezwe bathi uthi manga.
La izayo yini ndube uthi i team ebihlale ivikizene. Useyifuna ku top 4.
Kuzise suka nje.
Hayi sawubamba umoya. Ay umgqinqo ngempela ngempela uthe musu uhamba ngempela eseyobambile umfo kwa card. Umgqinqo wabonakala uthi hayibo. Ungathi lo top 4 uzobambeka. Ngingasho nje in brief ukuthi kunzima kakhulu ukusebenza kwebhola. Ngisebenzile impela nehlukene embuyazi. Kunzima ebholeni.
Kunzima. Ngwa manje njengoba usho ukuthi wathi uma efika umongameli weqembu uSandile Zungu ngase kuphela ngo 2020 wathi interface ukuyibona ukuthi makuphela isizini iqembu lihlale ongenani endaweni yesine. Wathi nje ulifuna ku top 4. Kwathi isuka lamanda hlala number 2. Yaphela isizini liwu number 2 nokwenza lihambe liyodlala kwiCAF iAfrica Champions League ezweni kazi yaseAfrika. Ngekho into engafuni ukusondela eduze kwamaZulu, sekuyile club nje endizela phezulu, wonke umuntu usefuna ukuba seduze. Kwabanjani lowo muzwa kuwena ukubona ukuthi le project isiphumelela ngale ndlela? Kade ngingalindele muntu ngale ndlela, wonke umuntu nobehambela kude usendla eduzane siyaphumelela ngendlela esimanga. Usuthwini, kwabanjani lowo muzwa ukwazi ukuthi umholi wenkampani weproject ephumelelayo yenza izinto zenzeke?
Mbuyazi, into eyaba yinhle ngaloko, there are two moments engiwakhumbula mina as touching moments ngila Usuthwini. Eyokuqala was igame esake sayidlala sakhonfirma ngayo ukuthi sesiwubambile number 2 ngoba wawunzima number 2 mukhumbula kahle Mbuyazi, wawubangwa impela. Sawubamba nje kusele amagame amabili sayidlala yogcina ama-respect sesiwubambile. Loko kwasijabulisa ngendlela emangalisayo ngoba kwangakholakala. Into yasithinta kakhulu ngoba kwakuyithikithi lelo lokudlala kwi-Champions League. Mbuyazi wazi kahle. Esibili yasithinta impela sonke sajabula lo kudlulele ukukhipha i-TP Mazembe ngoba kwathi uma kuphuma i-draw Mbuyazi wonke umuntu wathi awothi AmaZulu eyifikela nje banze banikeza
iTP. Hayi kanikwe thuba.
Kodwa washo futhi yena umlomo wathi ongathethe manga umfana wasemlazi uZungu. Wathi uZungu, madoda, ngicela uthi le team yakwa-group stages angeke nje ngithi ngifake imali wena ehla nenyuka namabhanana u-Africa wathi nzama maholiday i-team iphelele la emoyeni. Awu ngempela-ke true to his word i-team yama-group stages. Njengoba nawe usho-ke Dube uhlala ukhala emakhoneni uthi le team engahambi ingene kuma-quarter final and semi-final. Wathi kodwa sesibonile-ke ukuthi next time ikuphi la kufanele isigade khona manje ngoba impela kwakunzima kakhulu umudlala ngaphandle njengoba ikhala nje ubabamandla ncekani uncekazi ukhotshe omkhulu umudlala ngaphandle uthola ukuhlukumezeka bokumangalisayo kodwa nakhona ke futhi wathi uzingumadoda singakhali ngalokho ngoba wonke amanye ama-team asedlale ngaphandle ayakuthola lokuhlukumezeka asibambe iqini
usakhuluma ngakho ukuhlukumezeka kwamaqembu la ekhaya uma ephumile eyodlala ngaphandle kwe-CAF umbuzo ohlala ubuzwa njalo lowo abeyindaba ukuthi kunjani ukuhlukumezeka enikutholayo uma niyodlala lapha ngaphandle nonxikazi njengobusho wakhala kakhulu nalokho mhlawumbe ukunika isithombe umuntu osuke engekho ukuhlukumezeka okunhloboni lokho yini le efike yenziwe laphana ekhalisa onxikazi kangaka enikhalisa kangaka
nguyazi kofuneka abantu ngempela mhlawumbe nale thombo onazo ngoba ngiyazi unazo ezinye amavideo ungoye ukuthumele futhi ezinye ukuyiphosa nje abantu ke bebona kubona online TV bayibona kuma social media kuma Instagram bathola isithombe ukuhlumeza ukuthi mekufanele nilandwe airport ngesikhathi esithile kuphele u 2 hours nilindile oqala nje ukuthi amabhasi eninikwa wona ayimpela awekho emgangathweni amabhasi ukuthi awukuthi noma bengicabangani imphela manje unlike impatho esibanayo nibe la ikungcono ngoba indawo zokulala nina neqembu nibhokhela nini kuyasiza ke lokho kodwa nakhona nigade futhi ukuthi khona hotela nidlane ngoba into esayibona kusese kuyimbi lapha eAfrica ama team angaphandle yasi seAfrica kodwa outside South Africa kusese kuyimbi ngoba ama team akhona athola support from abantu ngene airport njengoba wabona nje nawe nithi ngena babe phamisa imino ewu 5 or 10 ukuthi ngizothola impama la noma u 10 nil menehle hotela nakhona bathi banidabukela ukuthi ngidlala neqembu elikhulu kakhulu inyasa Black Bullet or iTP Mazembe bathi banizwela so kuba lapho umzimba menilandwa ukokunye njengoba wazike Mbuyasi sewumlando ukuthi siyodlala eKhongo baze benza i-test a fake yomdlalo uthi obaleka kakhulu bathi une-COVID ukuze angadlali wangadlali sanqoba khona kunjalo so nje those are just snippets Mbuyazi enkingeni itholayo manje ukuthi i-ground lokujima Mbuyazi njengoba wazi nakhona sewumlando ukuthi amaZulu are the only team adlale wonke ama-game e-group stages angavunyelwa ukutraina ku-ground azodlala kulona esibiza i-Cape Town's training kumthetho we-CAF ukuthi ama team amaqembu a train egrounding azodlala kulona the following day a day before akwenzakalanga kumaZulu kwabona ama consultant kona wonke ama teams on all countries continental esadlala nawo
hey madoni ungathi yini mhlawumbe inhloso yale mpatho yalento uma uyibheka nje ngeselibanzi mhlawumbe ukuthi ngithena amandla nedenfike enkundleni vele indaba yeni siphelile noma vele indlela abaphila ngakhona abanaki abantu mhlambe ungathi yini mhlambe inhloso ngubheka
inhloso I think inhloso ikona ukunthena amandla mengikhuluma iqiniso Mbuyazi kodwa akubona impela ukuthi mhlambe inhliziyo zibukhulu bathanda kakhulu amaqemba ngoba eKhongo sathi mesi winner sikhiphi TP Mazembe bonke ama support TP Mazembe ayiseshaya uSuthu asibungaza asiphelezelela ngeyithuthuthu sase sayongena ehotela so bakhombisa a true sportsmanship nabo Malawi sesingasho ukuthi kumlandi nakhona basinyukubeza sifika kodwa uma sesinikeze u 3-1 iqembu labo inyasa ebebullet basho babona ukuthi hayi sithola abanye abantu la nakhona abashintsha abasupport kodwa to answer your question inhloso kusekuthi ene nibe ndikibale niluze ningakadlali yile inhloso enkulu
hey madodana sesikhulumele kakhulu ke sesiyase maphetheleni sesikhulumele kakhulu ngokwenza kahle kwamaZulu kule season wa 2020 ya 2021 uyafika na kwi CAF adlala kahle Africa eqala nokudlala kwaba into eyabankulu kakhulu ngqophamlando kwathi makubuywa lapho kwabonakala izinga lamaZulu uthanda ukushona phansi ke manje usakhona yena futhi umqeqeshi uBenny McCarthy bakade ebe neqhaza elikhulu alibambile ekutheni anyuka ayofika lapha e-Africa. Izinga lashona phansi kwaze kugcina la kufika khona ekutheni liyagqabuka igoda lomshado phakathi kweqembu naye uBenny McCarthy. Ungathi mhlawumbe ngubheka bonaka laphi?
Uyazi khona into ekasho umunye wo-coach mesqualifier ukuyodlala e-Africa. Wathi baba Mofokeng kuzoba nzima ngoba i-performance ene-league izo affecteka ngenxa yokutravel. Uma ukhumbula kahle ngo-December AmaZulu ne-Sundowns badlala, AmaZulu adlala almost the highest number of games bene Pirates. Kuthiwa kwenzela ukuthi sadlala every third day we played the whole of December. Kwakwenzela ukuthi sibe nesikhathi esanele uma ukuthi siya kuma quarter final and semi final e-Champions League. Leyo nto akuyona into elula leyo Mbuyazi. Iyathatha i-energy namandla abadlali. Eyesibili engazange inakeke futhi uma sambile sodlala, sadlala ngaphandle sibuye sidlale la ekhaya. Sadlala ngaphandle emgqibelo ngolesibili sedlala la ekhaya ngolesithathu.
Ingcindezi inkulu.
Egini nje i-traveling from here to Guinea yasatha 28 hours. Siyodlala. Mesibuya same thing 28 hours sabuyela uzodlala ngolesibili sabuyela kwiBaroka. So zonke lezo zinto uma usuyithatha zinawo ukucontribute. Angifuni nika ukungena kuma injuries embuyazi ukuthi angicasha ngesithupha ngoba wonke ama team amaqembu ayawana ama injuries. Kodwa manje ke sesihlakaniphile manje noma sesizodlala ngaphandle sesizohlela nenindlela manje ngeke saphazamiseka njengaqala.
And then kunabadlali ke njengamanje sesivala abaqeda ukukhululwa iqembu phakathi kwabo singabala O'Neil Boshoff, singabala oLuvuyo Memela, singabala oThabo Qalinge nabanye. Ungathi yini ebhekwayo uma kuzokhululwa abadlali?
Hey Mbuyazi, wathinta izinto manje ekuthiwa ene iArena yo-coach, that is coaches arena abake basibonise. Where to coach udlala le style of football. Mekwasho njalo coach into yokuqala iqebelenzayo ukubheka ukuthi abadlali nabo bazo fitter in that style of football salo coach. Iba lapha inkinga. Okwesibili coach alethe i-list yabadlali abadingayo. Manje nenzibalo nibone ukuthi manje edele list badlali nabo niya ku 50. So kuba a combination of things uyazi kuba a combination of a style of coaching neqembu nje ama objective eqembu ngoba lithi melihlele iqembu lithi sifuna ukwenza njani sifuna ukwakha iqembu elizoqina for iminyaka emithathu elandelayo likompete kakhulu or nifuna ukuloke nithenga abadlali every second year or every year. So izinto eziningi ezihlukene. Iyona imbuzo abantu abake bayibuza ko Arsenal. Maybe habisa abadlali abaningi, singena abadlali abancane bakha. Imbuzo ebuzwayo ngiyathemba ukuthi neBarcelona are going to a phase. Njengaleyo yiko nje manje bengebona abantu abasemgangathweni. So into nje
abalandeli abalandeli bakwazi lokungabe ngathi kuyalala nje. Uvuma ngakusasa uthi hayi akahamba bana akahamba kanti izinto ezidlalela phansi lezi zicuthungulwe kahle. Mhlawumbe sesiphetha ungathi yini abalandeli abangayilindela kule season ezoqala ungabathembisani nje yini abangayibheka Usuthu luza nayo kwi-season entsha?
Kuzofika Mbuyazi abadlali aze bamemezela upresident. Abanye ama i-opposition yethu nama-commentators wethu bazohlala ngasinqina sisodwa. Ileyo nto nje engayisho ukuthi hhayi izojikeza.
Sibonge nakakhulu ngethuba lokuthi ukwazi ukuthi uxoxe nathi namhlanje. Kuhle ukuthi abalandeli beklabhu, abathandi bebhola, abathandi bezemidlalo nabathandi nje bezinto ey'ngenqubekela phambili bakwazi ukuthi bayizwele kubona abantu abasingethe amaqembu abawathandayo nabawakhonzile ukuthi iy'nhlelo zithini nezinto ehamba kanjani. Siyazi-ke ukuthi ngesonto elizayo AmaZulu azobe ememezela ukuthi yibaphi abadlali abasha abazojoyina leli qembu. isazoqhuma induku usuthu lulu kwiphi angivala kanjalo phumla Dube awee.